Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to any video. Nyabonga kakhulu for coming. Akhohlwa subscribe, like a video, share a video as well as ukubuka ama ads. Thank you so much for tuning into your sister's channel. So now guys, sizokhuluma ke ngomabo silo make kancube eno owakwakhe uPearl Mbewe, okuyikuthi ngathi bayahlukanisa something like that. And kuningi okwenzekayo guys, amanye ama videos am about this couple ngiwa posta kwenye I channel, so please make sure we are also subscribed to Philip Barbara's Entertainment. Okay, la senza khona ama videos ngesingisi. So ila nginokwenza kona itori ke ngobabo uSilo Mage no mama uPearl Mbewe, okuyikuthi I think maybe they are heading for divorce or kwenzakalani. Kuningi bekuloko kuza itori esiningi, abantu sebeze bekhala ukuthi ayisesikhathele indawo zale couple. Nkosi yami, nathi sineyinkinga zethu emshadweni yethu. Kuningi, but anyways, as bloggers, as reporters, as story bringers, as we will have to bring each and every story as long as it's trending or it's out there. It's our job to make sure we take it to the public because the story is already within the public. So yeah, I mean, it is what it is. Kuthiwa ke banqunyelwe okadiki abashicilele ke amampunge ngomlingisi. Remember ke umam Pearl wabuya lana wazokhuluma ukuthi umyeni wakhe ubabuSilo Makancube ubemfake angazi ukuthi umsulele noma ucishe wamsulela ngegciwane lengculazi. Into ekanjalo bafowethu, ilona daba laphana beloku trendile ukuthi Pearl Mbewe accuses her husband of exposing her to HIV, something like that. Okuyikuthi abantu bathi hayibo, manje seniyahlukana, soqala u-expose manje i-status somunye umuntu, which is wrong. Yazi ukuthi when it comes to status somunye umuntu, you do not reveal that. But anyways, mangabe kuyibona bakhuluma ngakho besingobani thina, siyazi ukuthi that is your private information, that is your private matter. Akumele nje kodwa kube sezindlebeni zabantu, something like that. You know what I mean? It's none of our business. But anyways, mangabe wena you bring your business to people are going to talk about your business, because online is online bafethu, ekusemphakathini. So mangabe usunikile umphakathi indaba zakho, umphakathi uzokhuluma ngendaba zakho, angithi usifide zona. So angazi, I think ubabuSilo Mage kancubekelelo ke akikho mnandi ngalo, ngoba udaba lukaPearl uPearl ubeleke busy nodade laphana Lebo Case or something like that. You guys, I think basebenza bonke no Lebo Case. Kwaba khona istori sokuthi ubabuSilo Mage ube ngumngane no Lebo Case. ULebo Case lo beshade ke no Letoya Makhene, right? Letoya Makhene simaze kakhulu ku generations, the Lakers ezuthili. Ubeshade no Lebo Case, nabo bahlukana. Now sathola ukuthi ubabuSilo Mage ncube ube ngumngane no Lebo Case, kwasho ukuthi manje uLebo Case usebenza no Pearl Mbewe. Manje uma sebe nenkinga kanje sebehlukana ubabuSilo no Pearl Mbewe, ubaba Mage akafuni uPearl Mbewe asebenze noLebo Case waze waba accuse ukuthi bayathandana. uPearl Mbewe wathi hayibo, angazi kodwa mina ngibe gay or anything like that, so why manje uzong accuse ukuthi ngijola nalo muntu uyazi ukuthi sisebenza sonke, something like that. And it was revealed ukuthi yena ubabuSilo noLebo bebengabangane, waze wabuya lana uLebo Case wazo reveal ukuthi uSilo Mage kancube lo ngesikhathi e down and out engenamali, mina bengimsiza namhlanje nguye lo esethi mina ngilala nonkosikazi wakhe. Into ekanjalo, indaba zabo is out here on the public. Kuningi manje sasesizwa ke ukuthi bahlukene ubabuSilo Mage noma Pearl Mbewe, sebehlala ke in separate places, something like that. So ke manje kuningi okwenzekayo, njengoba I do not know if they are heading for divorce noma kwenzekani. Uselokhu uPearl Mbewe esho lokhuya nalokhuya, ubabuSilo Mage kancube naye zama ukuzivikela ngapha. It's a lot, kuningi sesize nathi sidunyela zinhloko, kodwa because this is my job. So manje ke ubabuSilo Mage kancube I think uthi uzoyithathela inyathelo endaba nje ukuthi kuthiwe ke yena ke usukusulela omunye umuntu or ucishe wasulela omunye umuntu igciwane. Kodwa ke maka kusho yena unkosikazi wakho, eyi baba thina angazi bafethu, babhale ngalo futhi lapha nodaba kayi solezwe ke. Uyazi ukuthi ngiyathanda ukuzofunda lana ngesiZulu. Kuthiwa ke ithi ngabankulu ingabisazekeka ke lokhu kulandela ukuvela kwesitatimende esikhishwe umlingisi osemkantshubomvu ke uSilo Mage kancube, osabise ngokusasazela unkosikazi wakhe uPearl Mbewe ngezikadalawane, ngoba ke emsola ngokumbeka engcupheni yokusuleleka ngegciwane lengculazi. So lolu daba lushiye abaningi bebambe ngaphansi ke ongezansi, luvele emaphephandabeni langesonto, ephephandabeni langesonto. But kubhalwe ngenye indlela bafethu, sometimes accuse us of not reading properly, but la kusuke kubhalwe khona nako suke kungabhaliwe properly. But anyway, iSunday World ishicilele ukuthi ke le ntokazi isola umyeni wayo ngokubeka impilo yayo engcupheni yokuthola lesi sifo ngesikhathi ke bezama ukuthola ingane. Kuthiwa ke laba besebezame kaningi ukuthola ingane kodwa ke kungalungi, banquma ukuya kudokotela oyigynecologist owaphakamisa ukuthi abahloli bobabili ukuze kubonakale ukuthi yini ke imbangela yokuhluleka kwabo ukuthola ingane. Ukuhlolwa kwabo kuhlanganisa ukuhlolelwa ke negciwane le-HIV, yilapho ke okuthiwa kuvele khona ke ukuthi lo mlingisi unaso lesi sifo kodwa umkakhe uphela akanaso. Kuthiwa yilokhu kanye kukhalisa umkakhe ngoba wabuza kumyeni wakhe ukuthi sinjani isimo sakhe, waveza ukuthi akanalo leli gciwane ngaphambili kokuba baqale imizamo yokuthola ingane. Wathi ubaba uthi uphele wathi ubaba akanalo igciwane kusho ukuthi mhlawumbe wayemfihlela, kodwa bathi masebeyo wenza ke amathesi bathola ukuthi babonalo, uphele akanalo. So uphele namayeshe uthi ngathi kungazwani kwaqala lapho sekutheni omunye u-positive omunye u-negative, kusho ukuthi ama-genes wakaphele wona aqinile, u-strong udad akakwazanga ukuthi alithole ligciwane izibe behlangana without protection. Yiwena nto uphele ayineka laphana emphakathini, right? So kuthiwa yiloku kanye kukhalisa umkakhe ke wabuza kumyeni ukuthi sinjani isimo sakhe, waseveza ukuthi akanalo igciwane. So njengamanje abameli balo mlingisi ke bafethu owaduma kakhulu ngeminyaka ka-1980 edlala indawo ka-Achimuroka kwi-Generations bathumele umhleli wephephandaba iSunday World ukuba bahoxise lolu daba kuzo zonke izinkundla zabo zokushicilela ke futhi balungise amanga abhalwe esigabeni sesibili sodaba abalushicilelile. Laba ke banqunyelwe umhla ka-15 kuye phezulu ukuthi benze njalo uma behluleka bazobhekana nengalo yomthetho. Sikusatshiswa ke manje noSunday World. Nathi sihamba siyozicupha lapho. Yho, singaze singene enkingeni. Lo mlingisi ubuye wakhipha ke isitatimende ngosizo labameli bakhe eveza ukuthi uyakholelwa ebunyeni bemindeni futhi yena ke njengenhloko yekhaya uzoqinisekisa ukuthi ngeke agudluke kulezi ke zimiso. Uthi ngiyama nyama kulezi zimiso zami, ngisho kukhona okubi okubhalwa ngomndeni wami kwenziwa ngabamaphepha aholwa ngongxiwa nkulu abahlose ukubulala emindeni yabansundu. Yona nto ayishilwe ke laphana bafowethu. Asazi ke ngathi ubaba ke uzothatha iy'nyathelo ke when it comes to all these claims, but into enhle ukuthi uyena uphambewe nguyena obethatha lezi ndaba azisele emaphepheni ethi this is what he did to me, this is what he did to me, this is what he did to me. Bekukuningi abantu baze bathi yo sikhathele ngezindaba zikaphele nendoda yakhe sikhathele, bekuyena uphele bafethu, bekuyileli phepha naleli phepha naleli phepha libhalile, because Pearl is the one who was singing like a bird. You know, wazi waveza ukuthi umyeni wakhe uze wambeke engcupheni ukuthi asuleleke ngaleli gciwane. Abantu bathi hawu, kanti uZandi Khumalo wayekhuluma iqiniso ngesikhathi ethethisana nobaba uPhele. Khumbula ukuthi uZandi Khumalo wakwaveza ukuthini laphana ngesikhathi ubaba uSilo Makhe kaNcube azathi yena ke aphawule ngokushona ngecala likaSenzo May waphawula bathi kungani laba osisi bakaKhumalo bengaphumele egcekeni ngoba badadwana. Wazophendula kuleyo tweet uZandi ethethisa ubaba uSilo Makhe kaNcube ethi leli khehle leli elinuka eldala, something like that. Wakwabe kunenkinga between ubaba uSilo Makhe noZandi Khumalo. Waveza ukuthi ubaba uSilo uye wathelela someone else igciwane. Wathi usiye wamkhokhela yini udadu sibanibani ngokuthi umgulise, something along the lines, you know. But if I find that tweet ngayibeka kuscreen sami, kwakunguZandi Khumalo lo ethethana nobaba uSilo Makhe kaNcube. Sawenza amavideo sathi awu Zandi wasuthethisa umuntu omdala ukhuluma ngokuthi leli, ya wathi leli khehle ligulayo. Wathi kungangijwayeli kabi leli khehle ligulayo, you know what I mean. So abantu bathi hawu egula nje ngabe gulani, you know what I mean. So manje ke mangabe uPhele Mbewe the wife comes to say ubaba uSilo Makhe kaNcube ucishe wamsulela or uyohambeka engcupheni ukuthi naye angathola leli gciwane, abantu sebethi oh, so uZandi wayekhuluma iqiniso ukuthi uZandi wayesazi ukuthi ubaba uSilo uyagula. So ngoba vele kahle kahle you guys makuthi umuntu uyagula, abantu sebekwazi ukuthi ugulani. Ngoba vele nje ukuvele nje abantu bethi uyagula kungasiwo umkhuhlane ukuthi yimuphi, they already put 1+1=2 ukuthi okay, makuthi umuntu uyagula obviously leli gciwane, right? But akekho umuntu wakhuluma ngakho uZandi wathethisa ubaba kwadlula. Kuthe manje sebehlukana noPhele, waqala uPhele ukuthi ya he exposed me to HIV. Wavela abantu bathi ba ya sivele sazi ukuthi HIV, you know what I mean, of which you guys man, it is his own private privacy, did I say private? You know when it comes to status somuntu siyazi ukuthi you don't have any right to talk about status somunye umuntu, you are not allowed. But anyways, mangabe kukhuluma umfazi wakhe and then ibe singobani thina, you know. So I think umuntu okumele nje amsuwela ubaba nguye uPhele Mbewe unkosikazi wakhe, ngoba uhambe ephepheni wayosho iphepha labhala, iphepha selibhalile kwaba nathi thina bama blogs nathi sathatha sathi ayibo uthe uPhele, you know what I mean. So ubaba kumele asuyishe bani uPhele. So angazi bafethu nje basekuthiwa ubaba ayibona nje nje leyo ukuthi nje expose istatus somuntu. Noma ngabe you are the ex-wife, you don't expose istatus somuntu. But ke uma ngabe usibaphile abantu bezindaba udaba bazolibhala mntakaba futhi bazolikhuluma, right? But anyways, angazi isivo lakho comment section. Uyalike, uyasubscribe, uyashare ke mntakababa, sizobonana futhi kwenye elandelayo. Bye.